That's actually.
No, I wasn't part of the group plan as well. I didn't say she's part of it.
That's a surprise birthday, man.
See, you talk to me today. When they tell me things, well, no understand. Don't worry, I'll give it to you later.
Me, Chris, I'm not part of it. My wife came back.
Happy birthday, darling.
Happy birthday. Please sit down, everyone. Sit down. Thank
you. My own to make you laugh.
See,
I don't like. Happy about you, babe. You.
No. I'm asking you. Who
are you talking to? Who's the
one?
Me.
If you know, I can
tell you, I know my friends, sir. Who are your friends? Look at your friends.
I know, like, I know.
I'm me, sir. Okay, ladies and gentlemen, please. This came the drum. His birthday was a few days ago, but my chairman here, the boss for Ghana Juma, has asked me how should do something soft for Clint, not something large. So if there's something sent text or to publicity,
him for no.
Alright, but I have to do this for him. I have to call my co-plotter. He's always part of so many secrets. Ajeba.
My wife is here. Wife
and
is
the most dangerous woman in movies. Very poisonous.
Did that why I call you? You answer. You know answer. In return, on your call. Bushman.
I prefer to remember.
Oh, Mukwele.
Zuzu is better.
Also, Zona, Zuna.
Okay, everyone, thank you for your patience on everything. Ogadanjuma, Ogadanjuma, please be a man and be serious here. Even Enugu Anambra, that's our boss. This is Zone Planning. It's a very, very kikus ekaros. We got wave, man. See you. Don't wave, man. No worries.
Okay.
Not so.
He's a very serious man. He's a constant friend.
And he dared to dust too. Like last week, he dared to dust.
We went to his village.
Yeah? Okay, darling.
All right?
We went to the end of the world. And we took that looking
for... I've been singing that song with Jamal, the song. The boundary between Anambra and Kogi.
That's where he went.
A proud Igbo man.
One of the oil
is. Thank you, sir. Una clap for Gamuna. Alright, I think let's just, it would be nice if you say a few things about Clean the Drug. Is that nice? Is that better, yeah? Good message, your friends are
so nice, so wonderful, so talented, all round up, that's what I call you. So today, today is his birthday. I'm wishing him well, long life, good health, prosperity, abundance of cash.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
Abundance of cash. In Jesus' name.
Amen.
And less trouble for my for me.
Congratulations,
happy birthday,
please. Thank you. Happy birthday. You know what it is? My football age. Well, ladies and gentlemen, it's been a wonderful night. I just came back from an event and one of the group brothers called me. It was actually Chegi that called me.
Yes,
and
involved
me in this group. But then, talking about Clint, this is a young man I met. To be precise, more than 15 years ago.
Yeah.
I met him, I think he was still a student of IMT. And he was doing wonderfully well comment, particularly in the broken side of it, but it was more of an Osofia of Enugu. I didn't know him as Tende, it was Osofia Enugu.
Of empty.
And because Sylvia was so talented, I remember one particular event he went for. And I was like, I would just say something and he would pull it all the way. It was just too much. And I said, young man, you don't need to be calling yourself Osofia, otherwise you will be swallowed by the name Osofia. Get something to do for yourself because it's a special brand. The young man was so creative. He could sing very well, he could dance, he could do everything he wanted to do. That was a plus for him. And I thank God along the, you know, he sustained that creativity, he sustained his own style. I got his own brand. He's not a brand, played a drum, and not under the shadow of anybody. Today, or a few months, a few days ago, he celebrated his birthday, and today we are celebrating it for him. Personally, I'm a spiritual person. I don't normally make wishes. Because as a Christian, the whole wishes is completed in the holy book called Bible. Where God told Jeremiah, before you were formed in your mother's belly, I know who and what you will be. So God knew who and what claimed to be before he was formed. We have principalities and powers, but we still have that belief again in the Bible, where God says, as heaven is far from earth, that so my blessing and my thinking for those who are close to me are far from men. The police says something that ears have not heard, eyes have not seen, that even the mind of men have not perceived the good things that the good Lord have for Clint. So all I wish him is that may the will of God in his life be accomplished in Jesus' name.
Amen. Thank you, everyone.
People just gave us. You left without me. I have a wound in me, man. Wound with Jeff, get all of it. Well, it's so amazing to gather now. Clint, Clint, and Clint. You know, I thought I studied mobile journalism until I met Clint. When you hear we are on the move using the mobile phone, writing, tweeting, doing a lot of things on the social media. I thought I had arrived a little. I'm not doing that, I'll be the visa for my finest until I met him. Being with Clint for 10 minutes, I learned a new app that I've never met, that I didn't know existed. Mobile journalism, on your chat is the alarm. But Clint taught me mobile journalism in 10 minutes and gave me an assignment to carry out a video that we just shot in the same 10 minutes. And I did the assignment, submitted to him in the same 10 minutes. And he said, Jelle, well done, in the same 10 minutes. Clint, today is your birthday. Well, as much as I know, I am here with you and I say thank you. I say God bless you. Good things, good tidings, life, your family, your kids, they will make you happy. For making me happy, happiness is your portion.
Amen.
Ego kanabia. You which are better. Keep doing it on Twitter. Ego Canada. It will come and come and come in Jesus' mighty
name. Amen.
I stand with Clint.
I stand with Clint tonight. Obo Jandi.
Obo Jandi.
Why Clint in here? Ndi Ichegu Akeboya.
Devana. Devana. Adema Boga Clint the drunk. Kabo drunk the Clint. Kabo Rama. Anyone? I remember when we introduced it. Kamari. Kamari. Opozi. I'm going to go to the house. 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 I'm going As in Chibo, get a man up on a gun, never go to Chara and again. As in Mesio, Puesio, was a second Brookie Jenny, Mama could put in a Moses Yama to say on Eco. I got him one Brookie Tiberman, Eberman, we have the Papa. When you see me, yeah, only they need to get it. And I share union, you wire to a man who is you. When you have an assinny, yeah, they will answer him, get it, and like an Indian. Okwa no swazeni ka metara movie ti obodi okwezi okwu
ayo
okwezi okwu niki metara movie nwa broko ba no ya wa anyi nso
Okwa ja ndigo
I'm a proud man, and this is my state. Please put your hands together. I was so proud of this.
I'm proposing to him and marry. Ndị youth, ma ndị social science, ma management, onye ọbụla ha aga ndị gọọmenti atụ egwu asị na klekere bidoro n'ayọnt mbido n'oge anwa fọdụ ndọpụpụta nweta aka ime onye tude bịabụ iwe bikos de tuk afa taa abọgbọ ya bebe a na-echekwe kari ogwu.
He's the only man I know. I met him today, but
in fact, it's my pleasure to be here.
I condemn my village. You condemn
it based on the road. But I want to tell you this evening that I so much love that place. And I took you all there. You saw a lot of things. And even agitating to go for the second time.
Like me.
No, you're not there. Yes.
Me.
Mama, you want to go?
Second time.
Say, we'll deliver on a front.
Okay, who wants to say something? Between the two mami waters, who's going to confess? No! Between the two mami waters, who's going to confess? Who's bold enough to say something?
Red is danger.
Why are you the son of a... No, wait, Ben! Are you the coordinator?
Sorry. I was told that red stand for danger.
Just say something right tonight. Are you a queen? Just say that we have known for you. Let's put it in for the queen.
I know you know me, love me. Just say something.
Hey!
Now, nah, flash it.
That was a comedy you did.
Was it in Ghana or South Africa?
Ghana.
That was where I started having sports. That was when I started saying in my mind, wishing in my mind that one day I must see this man. But God has made it like that. I wish you long life and prosperity. And I thank you for everything you've done. How always been taking me along. The cause and everything. And for that, let me seize this opportunity.
It was actually your engagement, not my
birthday.
It was the plan. No, be my birthday, anything. This whole thing was for you, not for me. Not for me, it was for you. Hey, hold on, wait.
Yes. What for that guy, Hossa?
Bring out the hand.
Yes, sir. He was sent out. Bring Chisula hammer.
You thought it was my birthday.
What is it for me?
Wait, you thought it was for my birthday. I was part of the plan.
You know, when I film, sat
down in my room, we talked about this.
Yes, drop everybody for your sake.
Drop everyone for your sake. It is actually for you. No matter. Not for that. Just as I come, I don't get here.
Oh, yeah.
If I'm not invented for the human form, where did
you go? I'm telling you.
Congratulations.
Congratulations.
But if you are going to make beautiful babies.
I noticed.
Yeah.
Wow.
Yeah.
Why you can't think the old baby is there?
Yes, that's what I was thinking.
Congratulations.
Baby, congrats, darling.
Please, Fred.
The arranger.
And that's it. Oh, if I knew Polomachiabia.
I'm telling you.
Even the man said no, say the girl no go cry.
Nigerian Limited.
Oh, yeah, go worry to cry. She's from
Abuja.
I go.
iruru nwanna
na na mama mmanwara opuna ko mama one na eke na abaro ya mba
ai ho
e pere kan ji we bia biko kada fo nyi na anu anu kan mara mara kan ko le akoko
dara fa di je
nsochi
nsochi nsochi
o nwere ife nchoro kan kwa ke ge kwente
onya gukwu
kama na mama gukwu ya egbu ge we me biko ngbatu deleri edele no nu mmanwu na so nu aso onye memu mu mu emenyu to emenkeni
ehe
nsochi mbose eje agba akwukwo ibe oburu fada ma o pastor okwe egekwe ne nti fada da nu kwa nwanye mere ge one pampas dara na abia
ehe
o magba ka oyi abani si atodo ibe oburu okwuru ege wu na nti o ja si ge wele love biri ejigbe love we biri client ji love we biri ajabi ji love we biri command of love ge ji we biri o nwe ka o si ku okwuku ti agekwe nti o nwe ka client abiaba onan de na akwa mo o nwe ka paul si basu gi we bo ya ta si e do ya worst kana kwene love nwanne m paul o nwe ka si ko ge tai anwa kwa na anwa ti e ibe onya ala na eti omu ibe o kwezi oku maka no no na be kurego no no wo fo bi ze mere me na ko ge tai ele nwa ba na small size ibe ndie da mo bu ni eye no ba wa ni meru iru na be tu mi jo e bi si aja di nso izodo ku na ho adi nyesibo ku ike onwe je na ni omo odi opara
i meri
nge kwati ka ngwa ngi paul oburu kwa ni zodo ku na ho aja ime be bia love you omo omo abo bia mu ju mba o bi zodo kwa na ho adi ike ni mba ke ji abu di opara i na enye oku i na eri ke ibo nye nwu na aga onwe je na ni omo omo odi opara i nye she yi coverage ma nwoke nwoke odogu ma na egbere gi amu onwa nke mvo nya buru nwoke awuru seneta yeji hana chobi okwezu
eyi
amukwa ka abo nya buru kwa nwoke obudo chide america ka oba ma chiri ndi gbo ya nwucha shi
eh
amushie nke to nya buru nwanyi ka nwanyi jo omugwo nwi odogu ife nne ekpere unu na ekpere unu ya muta nwana nwana anwa ti ife nni unu eji ha muta omumu na omumu na amunyu unu oku ndi ngworo na aka na omumu ndoshi na aka unu ji amuta nwa nwa ka na amuta so nye mu nwa so omumu nwa omo bi ha nya duro nye mu omumu so ya mu omumu okwa ji ife
eyi nna
nya ka yi asi no ya adre gi mma na eke ndi no ye de na awo di kuo na nkwo oni si gi na awo aja wure nki etuo ocho ko ji na go na che ku ni otukuru eche gi ikuru na ya ho ya di ke chi na eche ada na agwa agwa ko mu nwa ndi no do sa go no ya duro no mu omumu ure zoku onye chelu na je chiche eziokwu adresi akwa nwe n'ike ọbụrụ nọmba sisi ma na street gedi ojeta nya mba
ise
ka nje kene ka nserebe okwu eserebe maka na ikoko okenye ji aṅụ mmanya mpịa tọwa ọzọ onye chiri echi nya adịba mgbe ya akwa ozu ndị ife bụ ruru adịwa mgbarụ igbo bụ igbo ka nsere okwu esere tukwa na m okwu oje o nwere ka ndị ụka ji nwee kwuo okwu dị m mma si n'elu enwe ka mmekọ ụmụnne na adịghị onwe dịrị anya na mmụọ kwa eziokwu agụrụ bịa na-egwusi o nne ka o si dị mma mmekọ nke ụmụnne ọbido mere eme odogbuo ya abụrụ gara mma ya dị ndụ ya dịka ya nka ajebọ dị ketekete
ogbu ọcha
ajebọ mgbe ị kwara nne gị ka nna onwe mana a na-akwa ozu ha ịkpọcha ịsa ajebọ nkarịka na-aṅụ aṅụ me nkarị
olise
emeka ugwu nzọ ọnwa na asụka mekatara gbakwuo n'aka ọsọ ọbịa gbawukọta egbe gbawukọta nkwụ osisi zebekwe mgbọ ibe mere na agụrụ achị maka na a bịara na agụrụ nke a na-akwa ozu asị ndị ji egbe dota na agụrụ tiri igbu egbe ọ na-aba akpọcha ozu ma ọwụchicha ọzọ agbagbusi osisi agbata obu ndị iri abịaba ụgwọ owu ewu na nwoke goro egbe nwe moto nwe egbe ọnwa ntatụ ugwu egbe rugoro onye vụrụ egbe oke na ọka na-agazi ugwu egbe ahụ ugbo nwanne m ihe adịrịrị pọl ma anyị welite mepe aka ugwu n'otu iri ego pọl mmanya dọkwara nye ka nne e jere na agụrụ ma a na-akpa ozu ejikọta nwoke ya agba n'egbe ọ sị na ya kagoro moto ogo egbe na ya ya emeriri testin mbọsị ya bụ ka ibe dịrị na akwụkwọ nsọ nọ na agụrụ me na ndị iro m ga-esi otu ụzọ wee bịa a ya esi ụzọ asaa wee mee o mere n'ihu nwa ajịbọ ijele kọndọktọ na-ekwe ego mma ajịbọ nwanne m olu oke echigatara na agụrụ jikọta mmanwụ nwoke fu n'ihe egbe mmanwụ a na-agbakpọ gịkpọ mmanwụ dị asaa agba egwu ndị mkpọtụ karịa mmanwụ a na-agbakpọ gịkpọ dị asaa agba egwu ajịbọ chere mgbe chi ji na-adịghị anya ata nshi
eyi
nwaanyị nwe geeti onye ikpeazụ sị nwatakịrị ji isi ike nwatakịrị ọ n'ikpeazụ asị nwa mgbasi ike na mmanwụ ya ejide gị nwatakịrị ji kuna onwe ya tụọ ka iche eri afụka nna uwe nyewe wonin sa arụzina geeti ndị ọcha ịbụkwa geeti na-adadịghị na ọ na-amafe mmanwụ ume ozigbo nwatakịrị gafere akwa deti ha adịghị n'ike mmanwụ ma ebe ọnụ mepe enyi geeti asị na ọkwa mmanwụ osi afụkene nke mmanwụ ebe ịnwa sọ mmanwụ ọnwa ọgbụrụ na-abọ n'ọkwa nsọ for the first time in history ewee mepee geeti mmanwụ ro geeti mana na agụrụ na nsọ agaba bata mechie geeti na-eku na ike ibe na-afụ ya n'ọnụ blood of Jesus ka agaba ogbunokwu na-abịa n'ọnụ Clinton Derekene izugokwa na-ekezi oyi ezụ ahụọ zụọ nkwọ taka ịdị azụ ogbu ọja na igbo mara abịa kwere isi makara mbọchị nna-eti mmọnwụ nwaanyị ada na-agba n'ihu mmọnwụ ọnwakwa ama wee bo nye ibu ngwagere na-egere ajebe nwanne m ejere m ọgbụ ka m na-elebe mmọnwa sị na nsoro mkpọmkpọ na-ekere m anya mkpọmkpọ emekwuo m ibe ije mụ na mkpọmkpọ onye ka ihe akọbara chiege nwanne m e jere nkata izi na ha ise ka nna toriri ndị ụka asị m etoru ha etoru ebe nna ọma na ugwu adịghị na mkpọmkpọ mụ na nwa nji 7 years weta isi mmiri ka mụ na ya jekọrọ leti apịa ya ibe ndụ ha ike ka apịa m ịtarị asị m nwa mbaba na ịbịara egwuregwu mma na olileanya njọ ịmakwa eze katara m mkpọmkpọ chiere m ike nso ebe ndị ụka ekweghị enye m oriri nsọ n'ọlụ asị anya maka ama na ntọrọ nwa nwa nsị ka njewere onwe m o ruo mgbe nna achọ nwaanyị ndị anụ nna m nyere m adịvasị maka ọnụrụ nne nne sụrụ mkpụmkpụ onye m adịvasị out of experience okpu ọja nwa m nkwe n'isi ọsị m chọkwa ya na nwaanyị m chọba nke toro ogologo na m mee mistake na nwaanyị dị mkpụmkpụ mkpụ hụdara akata ụra achọbakwa onyinye achọba oru ka njere anụ nwaanyị ntọ nke toro ogologo ajebọ ịbụ nwaanyị nna anụ ikwe nna aka nwaanyị mara mma too kpụrụ ọkpụrụ ọkarịsịa nwekwu ezigbo akpụ o sichee ofe onugwu ma gaa kwọ n'aka akwụ na-alachi ada anyị na ọnọ isi eyi n'imi mana nwata nwaanyị mechekwara n'ikpeazụ gọma afịa jebọ isi mmiri Nani jinu ma ni kama ogonogo. Kwa mbosa ma na nagu ya kuiche ma nekule chukwa alo.
And Sonia is proposing to you.
Aka kwa ogonogo. Ajebo wanem. Ibu kamere mmanwo hirinne. Ibu mkwe mekami iwe. Mwa kwa je katranka liko shie ike. Sika nje anglikana. Mwa nande anglikana awe mebuo vive. Abatra manglikan kame ye nye mo hirinso. Ebino na abo 22. Ana abo 24. Sisi mwede na kwa na abo 404. Biko onya gwa na gwa bongu bube ye kanjwa. Sema nange anarongwa. Asamu je uka akuraka. Non uzuk unuka kam kwasemu kubaka na chukuna zanaka. Nje kwa biyada wa kwan kwa kere kwa ta kwan kwa 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 kwa.
Ọrọ ka nche gidoro eti anya si ko se nne onye nkuzi na ndia na kwa. Ọse kwa akwụkwọ ka ngwa ni mu ni so so na ndia nwe. Ọ na ala kuzi na ndia ni ọtọ kali cha. Ọrọ mgbe ni nta je gwe nwe na ụra cho hu wa je bo. Mgbe je egwuji ami atụrụ. Mgbe onye kọrọ oji aguru ji ọkwa ezi okwu. Mgbe je ji ka na gbọ ni gi ndi pase mbe. Onye nkuzi kuzi bele nye. Ama na ọ na ata di ụtọ. Isu ka ntụ. Onye na jule je se to ma ni. Onye ta we to onye kuzi ma pase rekọ na akwụkwọ ka ntụ ara tụ.
Ọ pase de nnam.
Very good.